ngabe uyiphethe imali ye rent ngoba uma kunjalo awuyaphuma wena la ekhaya
because wena yindlela lanona wasona kona abantu ngoba gayina bathi kubona wena I miss you and I know you miss me too I can see it in your eyes
bayona inkulelo hey can be very lonely sometimes
sasazwa yimi sungu kesasigahle
mbali yena uyiphathela yonke into ayenzile kimi noma kuyinto ugcina